xilondzo xa ku xi nga holi. Rico Boy Mthimbane. My true pain, but the national inside the national holy. Plus, how do I wanna hate you? I just wish I swear regrets to go and look rivalel. And like a coma in bill, ni lava ungena tilway. My true pain, I'm trying so hard to let it go. Believe I should pain full and in a peace inside. Rokon zama kutuneta won't push her away. Nu kombi maname, la humaka life ya way. Send us to one zonda. Vanjwele everything a shitamaka shinbayisisa. Unzonda maka kuntula vana bawe bangati. Shihlawu hlawu shosh nganda kuruba indlati. Amthembu mana me, cause unzonda nari mtongo. Awuna maka na mina, ene shin onela vurongo. Awuni kulisangi kahle, that's why rirhandzu ri onhakini. Xihundla xi ri nkoveni, the saloon ndza ri vonhakini. Hawu kumene mame bodele ni zonda vele. Awu tshama wixa ku ni va na swa kahle maka nsele. Tshama ile ku nisa xikolweni. Wo pfala, pfumela ka vana va we. But kame u ala loko na va yinfomo. U ni komba buka machonisi. U nyika xibaketani ni famba ni xavisa makokisi. Lavan'wani va xavela mpahla kuma ku sele me. Khani ku juma ko va byela ku va nga vulu ku xave we. Loko n'wana wa tlheyeliwa u ni tekela ntirasi u yisa laha twasa ko. Sela ntlele henhle ka spring everyday ku hlayisiwa lwevongo yi ri godwani. Twa nga ri ta nghenisa xinkwu ku si rhwale vakokwani. Vana va we va phakela mikumba ntlela xiramini. U ni tswona swakudya u ni timela gezi ntlela xinyamini. A ni boheka ku yimela ntombi ya mevuya xikolweni. Kaka vo yi ta ni yivela swakudya. This is my true pain, but a na xilondzo inside the national holy. Plus how do I wanna hate you? I just wish I swear regrets ku ri ni ku rivalela. And like ku khoma hi mbilu ni lava nghena tilweni. My true pain, I'm trying so hard to let it go. Believe I should pain full and in a peace inside. Loko nzama ku tshuneta won't push her away. Ni kombi mana me la humaka life ya we. My true pain, u lo ni phuxa ku ni endla leswi. And you know deep inside wa swi tiku ni vula ntiyiso. And ni tsakisa ku wa swi tiku mehe ni ku rhandza. A ni ku lavele makoti mara n'wi endla a va bad picture. U ku yi xavisa miri u n'wi zonda like she was a creature. Loko karhele ku ri u nga mi cheka every second. U ni kuma ni ri na yena u yi ba hi nhlamba hi va naked. Mara ni ku tengisangi kosa MCID. That's because a ni ku rhandza ni fambe na we ka VIP. Va forward ni va tsone mathikiti to make you proud. A ni kota ku nyungubyisa loko ni vona ni tshova crowd. A wu ni congratulatangi lo ni hlekela for a while. Tlhe ni ku bela na nghoma ni ku mama let me see you smile. Mara still a wu tsaki. I don't know what to do ku ri ni ku nyika mali ku nga ta tsaka is true. La wu swi tiva ku ri me a ni ku rhandza so for real. Ni boheka ku phofula cause this is how I feel. I just wish a ni xi tiva lexi u ni zondelaku xoho. Xikwembu xi ta katekisi lexi ni khongelaku xoho. Ever since ni swi vonini ku na ku tika no ku nyizela. U nge pfuku u ni vonini so you can live in peace. Ni swi lavini ku hi bonda but now is clear. U nge pfuku u ni rhandzini va ta ni losala na fear. Ku va makwenu va ta ni zonda ri voni ni ngo ni teka somehow. But I cannot see it and close my mouth. This is all your fault. Now you know ku ti results ta ku hlawula vana ti na switandzhaku. This is my true pain, but a na xilondzo inside the national holy. Plus how do I wanna hate you? I just wish I swear regrets ku ri ni ku rivalela. And like ku khoma hi mbilu ni lava nghena tilweni. My true pain, I'm trying so hard to let it go. Believe I should pain full and in a peace inside. Loko nzama ku tshuneta won't push her away. Ni kombi mana me la humaka life ya we. My true pain, what a na xilondzo inside the national holy. Plus how do I wanna hate you? I just wish I swear regrets ku ri ni ku rivalela. And like ku khoma hi mbilu ni lava nghena tilweni. My true pain, I'm trying so hard to let it go. Believe I should pain full and in a peace inside. Loko nzama ku tshuneta won't push her away. Ni kombi mana me la humaka life ya we. My true pain.